Jerusalema, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dao yami, ayikulana Buso wami, awukulana Ilondoloze, zuhambe nami Dao yami, ayikulana Buso wami, awukulana Ilondoloze Awukulana Ilondoloze Zuhambe nami Dao yami Ayikulana Buso wami Awukulana Ilondoloze Zuhambe nami Jerusalema, ikayalami Ilondoloze, uhambe nami Zungangishilana Jerusalema, ikayalami Ilondoloze, uhambe nami Zungangishilana Dao yami, ayikulana Buso wami, awukulana